wale watoto wengine wao hawakurudi. Na wewe mimi nilikuwa na watoto wame wakubwa hapo.
I'm going to go to the house.
I'm going to go to the house.
Kali yose zinyala kumwa tetenasi.